angikwazi ukuthatha serious nje uneyindaba.
No,
but unamaphasiso.
Ngiyakutshela,
angikwazi ukukholwa kanjani.
Baby.
Mazwi. Ekadini mnyama phela akusithe enhle leyo asahambe asibuyelele. Mazwi. Mazwi, hayi buya.
Nothing.
Mazwi. La ubunyamalele amahle ekhala ubize khama lakho ubu
uyiphuphelebi anamakuyangi yathebisa
Mama, njengomuntu onebusiness lika fafi, uyakwazi ukuhlaziya amaphupha ngithi.
Iliphike le liphupha elihlubayo.
Dumela makoti.
Yebo.
Abay. Dumela ntate.
Lebonzake.
Nna wa ntsela. La nka robala le dithotswela. Ithobala fela ke gale jwalo ka lesiana. Who answered?
I'm ready for the day.
Always.
Salmonani
Coco. Let's go.
Oh, Vanuam.
Hey, Natube no psuka bumnan.
Hey, freaky over and over and over. Mkichabu mamsi no mbad. You tell me 2 o'clock in the morning, we're going to get a match.
Ay, ube no psuka bumnan, man.
I'm just doing my stretch.
Now, na le party and need to mock up a pattern to change intelligence and get participants on.
Jacob.
And look, Tim. Great shakuri.
Bengcela sidleni before kudla kubanda. Oh, kusho ukuthi ayikho into ekumele ngihluphe ngayo ma. Leli phupho lela lisho lutho kuphi?
Ah. Yebo nje umuntu odlala ufafi mina ngane yami. Leli phupho limnandi kakhulu.
No. Ayike. Kungcono uma kunjalo. Futhi nje inhlandla ngazijabulela kakhulu. Singaze sikwazi ukukhulisa ibhizinisi la ekhaya. Siguqule silenze amanye walama supermarket amakhulu la elokishini. Angithi baba.
Makoti, why ungavela udlala ufafi vele? Uyabona phela leli phupho lihambisana no number 24. Ilucky number leyo.